Natasha e na adolu nwade anare ana agwu Ikwunne
ta nwade anam ana agwu
ndi Ikwunne
ndi Ikwunne
eh na iwo bu na do oku na ezinunno ya na o ga ajoyi
iwo bu na do oku ezinunno na o ga ajoyi
na iwo ma ga bata basile ajiwe jewe lo
ajiwe bata aka
o bata nya lu wu nu ndu nne ochi
o bata ko lu ai bu ndu nne ochi ya
ise ngwa gbanyere mmile ne to bu na do oku ya ajoyi ise mata ku ozo He said, Nando, what they are known, the poor Jupu and Nando. He said, God, there is a God when you tell him what ends on Wenzun care. Gabble up, what a punk care, or the boy, come on. God will you? That bella, the poor boy, Redona, seen a bone. Yes, you couldn't know what they are known. Why be at one zone and now go Canada? Now give one movie,
one movie.
And then I thought I can't walk Agwu, Ben Nagger.
I can't walk Agwu, Ben
Nagger. Agwu, Ben Nagger.
Then,
Carabia Carado Ville,
Gano Dille.
Caramoli Ravum Palmo Adiana,
one even Palmo Adiana,
Ramelo Via,
Melanie,
Rame Carado and Nuku,
Beno Carabi Carabino,
Carabatabego,
Carabatabego.
I know why I call Mutanga,
no one Mutanga,
Amutanga, Mutibi,
Tanga Mutibi,
Oh my dear Jerry JD,
my dear Jerry JD,
Notavezi Bodi,
Notavezi Bodi,
Only Aradora, Rodoviama, Only Ranara Galiva Gavalia,
Nivana Gavalia,
Carabatabego,
Batabego,
Carania Tabunu.
I couldn't live even a cover. Bilota to ga juri oyi.
E o ya bulu nwade an odonigugu.
O ga bulu nwade an odonigugu.
Ibi sike ga nazi.
Ibi sike ga na.
Nseke ga na ndu ya.
Nseke ga na ndu ya.
Ara ga na ga na.
Ara ga na ga na.
Ndu ajo made ra anya aka.
Ndu ajo made ya re aka.
Ndu amosu ra anya aka.
Amosu ya re aka.
Ndu nsi na ajara anya aka. Ibu ke chalia.
Ibu ke chalia.
E iwo ora ku chalia.
Iwo ora ku chalia.
No ya ke igol na obo.
Ya kan go na ofo.
E no obu ke na gokwu ni isi onwe.
Kan na gokwu ni isi onwe.
No ezi no no.
Na ezi no no.
No ga dukulu go na mma. Dukwolo ora. Akwa die
ma
die na re ise ngwa tinye na boyi o ya weto oji e kwesa ge mmili
kwesa ge
mmili ya sa ge okay
agbasa mba
ngwa weni toji
wonye nye
na oge nwa wa amobi
amwa wa amobi
na na kpoto Agwu ben na re
na kpoto Agwu ben na
re Agwu Ikwunne chine dun gene
Ikwunne chine dun gene
ka ba bata na ngobe chine dun gene
ka bata ngobe chine dun gene
mali ba wo mpanya wo chine dun gene
mali ba wo mpanya chine dun gene
ka ba meweli enye
bu ni mezuoli enye
na ni na ayo ba bu ndagwu
na mayo nu ndagwu
na ni na dolia
ana na dolia
na o ga dolia ile
o ga dolia
o ga dolia na eke
o ga dolia na eke
O ga dole anoye.
O ga dole anoye.
Dole anabo.
Dole anabo.
Dole ananfo.
Dole ananfo.
Wata oji notu.
Ta noje.
Wata ku enye nibe.
Ta nibe.
Oya, tinye lu bi eno wo.
Mhm.
Oya wote akwa. Wota akwa. Na akwa ka iji.
Akwa ka nji.
E ni na kpotu nya ba Agwu Ikwunne.
Ani ma kpotu Agwu Agwu Ikwunne.
Wo Agwu Ikwunne Chinedu ngene.
Agwu Ikwunne Chinedu.
E wo Agwu Benna unu.
Agwu Benna.
E ni isi nya ya bata.
Asi munu bata.
Na Agwu Ben ngene.
Bata Agwu Ben.
Ka ba do anwa de anile.
Ba de anwa de
anile. Meki wo na mega ba gaba.
Meki wo na mega.
Chuwa ndilu ya.
Chuwa ndilu.
Meru uzo.
Meru uzo.
E meka opata ego.
Meka opata ego.
Ko we neta du unu nwa anya anya.
O neta anwa na anya.
E na te kwu unu nwa.
Ne te kwa anwa.
E ne te be ezi na unu ya.
Ne te ezi
na unu. Ko nne do amma onye obu na o wa loji na oji Agwu nya dole ile
ko dele
onye obu na ogbula anu ni Agwu ko dole ile
onye obu na ogbula anu Agwu ko dele
no ya ke na ayo
na
ke na go na obo ni na ze Agwu iwe Agwu Ikwunne Chinedu ngene ngwa tinye lu ya no ya woto sora ngwa wo bi na azu ke gbowa anya Don't worry. And by 18, come in jail, the chain. A well, long key, I took chum. And then I took a fortune more chum madden.
Then I took a fortune madden.
Oh, chum more. I rock and walk or rock and wine. Early in a wolfian nando,
and
a wolfian nando, my dear,
and the offender
Nando Padol, my dear,
and
the money, meta,
you are Basala,
but 2 1 count. Ngwa wolun kan odo kolon ke se na bidota tagaba na wade anu na ya jiji bele
wade na ya jiji
na o so ara na re jiji bele
so ara na jiji
o ya tinye o ya woto voloni no volo ki ji na aka
o volo kan ji na aka
ndusi ko ku water
ndusi ko ku water
ndusi kan ya wade anu nu ku wall alele
ndusi kan wade anu
ko ku wa no mama
ko ku wa no
mama e iwa ajibe ko mebie
ajibe
je mewe abu ndu
ajibe je mewe
ndusi ki ajibe mewu nu ndu nu ochi
ndusi ka ajibe mewu ndu nu
ochi ajibe je mewe onya
ajibe je mewe onya
ni wu ne ku bi iwa ma
udobi
udobi ki iwa ma bataba
ka
ajibe je belo onwe
ajibe je belo onwe
no e bido ta ko ta bando
o e bido ta ko ta bando
ko ta bego
ko ta
bego ko ta iwe nwenwe ma zi no ne
ezinonia
obuli iwe oma ando mba na ndu ezi
ndu mba na ndu ezi
onwe bata kwo no obu
onye bata no obu
owakwoli oji na agwu unu
kwawade oji na agwu
na do vile iwe oma mekwolo ndu ezi
eh
no ya ke na ayo
ngwa
ngwa wote dada na ora ya chikota ndan Jikonyon. Nisi Natata. Wabo. And do see Kavada don't want their noon.
This is Kada don't want their
Natata. Why are you better than a Ben Noon who had a dover?
You better than a Ben Nanga the Dovancha.
And do see Kavara don't want their noon.
This guy don't want their noon.
You better than a Ben Nagara dover. You better
than a Ben Nagara dover.
Even a belly warmer.
When a belly warmer.
I want my Lutavia can.
Roma Lutia.
Longa. Tinia. Make Obiola. TV initiate. Cobula. After, oh, yeah, we think, Egypt, Chicota Vancha. Nijita Kamadi and Nagabu.
Egypta Kamadi and Nagabu.
Well, when you visit Achania, visit
and
you visit Perica.
You
want my Mabellian Ecke, Yamabellian Oye, Yamelian Abo, Yamelian Ampo, Yanesinonia, Melfolono won't do noche,
Cotta
Taconia Wunu, Kunu Livive,
Cotta Conia,
Kaida, Kiva Gazive, Nanya Kena,
Yoya,
Guatinia, Melk of Tafta, Lanftel. That's your answer, bad
runner.
Oh, yeah. What, Kede, Uncle, when you tell Uncle Gilly, see them? Oh, yeah. Oh, yeah, Brown. I'm going to tell you, make an and care. Oh, yeah. When you tell you, Ngwa, Nalua,
like an abba.
Make a man, not yet as a mobile. You may make a call, go for mobile. Eleven. Ya gele jechin chin ya duela na duela woni tie nu ke esoya woni tie nu soya ni ya ya baba nwayo
ngwa podobezi
ngwa jise nwayo ki wulaja ndudobia no adole ile o
adele
o adole na eke o make obelo egele duebe ke bi yetinya ngwa weba Ah, Dolian, Ke Dolian, 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 poor. Who memes in ye is in you? Go give you
a message,
the other side. So as I make a own well space, I do. So I don't name me. Nekobelo ogele debe bi etia Nekol oye luten sona eba
Ozgo
Aya Wotem ivu agunu Na ivu agunu wondo nnochi
Ya ivu agunu ndi nnochi
Na ya kunu na dele nwade anu
Ya kai na dele nwade
anu Na adwale ile na ike
Oga dele na ike
Dwale anoye
Dwale anoye
Dwale anabo
Dwale anafo
Dwale anafo Iwo ma mebeli
Iwo
mebeli ya lutunu
Omeli ya kolutai
Ngwa jinwa ya ngwa tinye
Ti nwa etinye. Me ko gba bedo na akọ gilise ahun. Eh eh. Ngwa ji se nwa yi. Ah na agu ka na do.
Ngwa pochi botemezi aja.
Ji se nwa yi. Nduchi yo nwa bele nwa bele. Nwa bele odugo. Odugo. Eh eh.
Oya. Wote mkpume. Nka wa wote mkpume nka ahun. Na mkpume ndi Ikwunne. Ngwa. Tinye n'iru agwu Ikwunne unu omechezi oya ejikozie ka o dozie ya oya weta akọ na uche nke a nwee kele eke n'ebe ahụ akọ na uche ndị Ikwunne ngwa dokwesie na ya na mkpumie ngwa gbuolu mmiri ka ịkwọchazie aka ka e wee mere ndị ya bụ agwu be nna unu
agwu ndị nna ochie
na ị na-amachi ya ọtọ ngwa ma anya na ọ ga-adịwalị ile Ise.
Akọrọmọdé. Yóò wà yóò wà.
Ẹ na ada na agwu.
Ẹ na ada na agwu aka na ntị na agwu na ụbọchị tata na aga ọgadị nwa dị anụ mma n'ike.
Ise.
Ọgadị mma na orie.
Ise.
Ọgadị mma na afọ.
Ise.
Ọgadị mma na akwọ.
Ise.
Taa ikwu ya n'ụbọchị nke tata. Agwu bịa mere ife ọma.
Ise.
Bịa mere ife ọ na ayọ gị.
Ise.
Ka ọ dịghị nwatakịrị mma na wee bụwakwa ife na nkịtị.
A na
akpọkọ bịakwanụ. Ise. Ka ihere mee ya.
Ise.
Ọ na-akụ egwu.
Ise.
Ọ na-enye ndị egwu.
Ise.
Mepere m ụzọ.
Ise.
Ọ egwu ka ọ kwụta ego.
Ise.
Onye ife ọmụmụ onye ọwa lọji. Ka ọ na-alụ ọrụ.
Ise.
Onye